ka danna alamar subscribing, ka danna ƙararrawar sanarwa domin mun ɗora sabon fim.
Thank you.